sithandwa sami kunube mama bantwana bami hayi sithandwa sami mina mfuna malobolo amalume hayi lindile hayi lindile
Come on.